ijambo rimwe gusa kurivuga sibintu byoroshye fite kiniga ese mbihera he
iyo mugeze imbere muri cyumvuga azinga inyoza ari kumenya ikigwari
Nishe